kwatu woro mumbidi mbidi 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 Jehova kwatu woro mumbidi
mbidi 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 Jehova kwatu woro
oya mama
mbidi mbidi mbidi
oya mama
kwatu woro
oya na kwatu mbidi
mbidi mbidi mbidi
Jehova
kwatu woro mumbidi mbidi 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 Jehova kwatu woro mumbidi
mbida go yakuko Jehova kwatu woro mumbidi Way ago, Jehovah Quatu were a mummidi. Medium way, ma, Jehovah Quatu were a mummidi. Go yen, Ebaqua, Jehovah Quatu were a gimmidi. Go yen, and where you lodge, Jehovah Quatu were a gimmidi. Midim, midim, midi, Jehovah Quatu were a mummidi.
Midim, midim, midi, Jehovah
Quatu. Chọrọ Jesus wega ko bia le ni awọ ke onye dara n'ọrịa mi ha rutelele ha we gwa Jesus onye nwe eyigi woke dara n'ọrịa ha we la Lazarus mecha nwa mgbe mechere Jesus we bia mgbe bia rurule asị gosi na bebe ya Aporo Jesus imao, kosi ebe niya Ozuwo lulule, anyamiri bala yanaya Kosi wepu no kute, unu wepu no kute Hawe rubisi, miha hokwara ha Jesus leli anyayelu, osi namo Oyewe, amana mdina nolum, ni hindi na neba Amaram nina nolum, ni yezi nula Amaram nina nolum, ama imo kute nonu zogi Ama imo kute nonu logi o Na Jesus ima o, o kute nile geri mbamba Ozubo zubo, Jesus nili anyaye luwesi Lazarus, comfort Ozubo kuchara, Lazarus uwe bile o Osi topu unu yakwa Ha topu yakwa Okute nile nonu soya o Ha nile wepua Lazarus wela
Mbidi 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 Jehova kwatu oro mbidi
Oye na kwatu mbidi
Mbidi mbidi mbidi Jehova
mo
Jehova kwatu oro mbidi
Jehova chare
Mbidi mbidi mbidi
Ebu bemba rive
Jehova kwatu oro mbidi
Okwatu oya
Mbidi 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 Jehova kwatu oro mbidi
Thank you.
napu ime o ya ka chineke mere tinye jara ihe madu napu ime ya ka chineke mere tinye jara
ihe madu napu ime ya ka chineke mere tinye
jara o mewo ya
ihe madu napu ime
o mewo ro mi ya Chineke mere tinye jara
Iye madu napu ime
O
Aka chineke mere tinye
jara O me woro mnya
Iye madu napu ime
O yo mame
Aka chineke mere tinye jara
O bini wengata
Iye madu napu ime
O nene mekna
Aka chineke mere tinye jara Iye madu napu ime Aka chineke mere tinye jara Iye madu napu ime Aka chineke mere tinye jara
Jeho msha mame
Iye madu napu ime
O Taramo na pise garaga Ebe na mwa odikoli la nyabuo Mrute nunu lobu Doctor si nam gaga Eba gele manya Age me munyocha Gendi beke boroskan Wega ba Mba mba mbule Awele chamaya Tupu rute nunu lobu Aburu na mwama na wariala Toto wesibo Iga laga chosa Otuaka mgagidere Gagide uborise Ika wegumo Ama imi enkeme Rutenu nanzuko Nocha nanzuko Laga chinu lobu Pia ama imi enkeme Ewe imi ku ewe imi Ama imo yem gapo Ewe zugachimo Oye bine niwe nkato Mwengwa nmochara Nulobu mchoro chineke mwega Nanzuko Siemze bubezambo Sito na Sunday Duo na Monday Dito na Mondele Duo na Tuesday Otoka mkagidelele Wero Saturday Ika wewuma Ama imi emkeme Webeza ube Onye na mwa Onye na wangwa Okwagi oraha na mwa Eze bubebya Iye nile wedife Na Sunday Jehovah muweri data Kurumwa Kurumwa muwela Iye madu na puimere Yaka chineke mere tinye jara
Iye madu na puime
O mewo ya
Yaka chineke mere tinye
jara O ya mame
Iye madu na puime
O ya mtabere
Yaka chineke mere tinye jara
O ya mtukwa sobi
Iye madu na puime
O ya neku ya
mwa Yaka chineke mere tinye jara
Yo mame
Iye madu na puime
O
Yaka chineke mere tinye jara
O mewo ya
Iye madu na puime
O ya neme ma
Yaka chineke mere tinye jara
O kemere gya
Iye madu na puime
O keme ya
Yaka chineke mere
Yeah. Thank you.